kalo indawo amakhosi namakhosikazi sengiyanibiza ke manje ngelimema zonke inkalo lapha enkhona. Igoso kumdumazo umfana kamcaphuna kobeshisa abashitshele ebheka amandla uthi mhla ka 7 December e King's Wellington Stadium sekuphindeke kwabakhona okunye okwengeziwe akusagcini ngokuthi nje ke siyobuka umdumazi egilima ngazakhe kodwa nje ke okunye kwakhona sekuthe kwabizeka kwamemezeleka ukuthi umdumazi usengenele umncintiswano wabalandeli njengoba nazike ukuthi osibanibani nosibanibani ibona abahlezi behamba phambili mangabe kusuke kuyilezo izinto ezifana nalezo sengikhona ke balandeli begozo ngiyacela ukuthi nifike ngobulingi benu nithenge amathikithi nifike nizokweseka umdumazi ukuze sizohamba naso lesicoco ukuze sizohamba nawo lendondo sibakhombisa ukuthi singobani makhoso namakhosokazi nibizwa yimi kuzandla encane umdumazi ngithi uyiqhathile kumjosti uyiqhathile umfana Josto usho njalo asa